Merlin! Ja, doch!
Hopp, hopp, hopp!
Hopp, hopp, hopp!
Stopp, stopp, stopp!